Ahe matsonga ka hina ahe matsonga ka hina if u nga subscribe ni kombela leswaku u subscriber leswaku ta mahlweni ni ku tisela mahungu lama nga rhanga eka Gaza. Okay, namuntlha ni ta va ni kha ni vulavula hi beef leyi ya ku mahlweni ya Canice na Mthimbani na Gagashi, mara namuntlha ta va hi focus ka Gagashi na Mthimbani. Okay, before sweswo ni kombela mi ya ka Facebook mi follow page leyi ra ku tsala ku Mzali B ri va na nickname ya Makombandlela leswaku mi ta kota ku kuma ti-link fast. Alright, namuntlha ni te na ri ka Facebook ni nghena ni kuma Mthimbani a post post mo ni mi kumela Mthimbani. Okay, hi loyi Mthimbani. So Mthimbani hi loyi i tsarini na ni yena. This letter is from my heart to my fans. I would like to swallow my pride and my pride by taking this time to and apologize to my fans. I see most of you don't feel right because you don't feel right about whatever is happening because I'm not gonna even okay. I want to humble myself to you guys because I respect you. I know I'm nothing without you and you are like a family to me. And I need you. I have disappointed you and I promise not to let you down again. Please find it in your hearts to forgive. Okay, kumbisa leswaku kombela ku rivaleriwa. However, hi kuma laka post liya Mthimbani a lo editiwa i rhanga yi tsala mavo hi leyi leswi hi nga swi hlaya hinkwaswo. So u lo edite leswi edit history no ka nga swi tiva va nghenisa ku yini man ta nghena ni mukhomba. So laha a tsale na swa ku but I don't understand why Gagashi is attacking me. I don't remember having a problem with him. He's busy spreading lies. I wonder why he didn't say that a long time ago. I see his strategy is to fight me over social media as his territory. So the public can help him to help him fight me. Well, Zamilomo, I have my own territory, and I'm talking about a microphone. Lo o kombelako na vuya ka wehe. Ke mo nghena la swa ko swa nyanya if swi nghenisa mali a zi yixe a riza i kombela rivalelo hala tlhelo i rizama swilo leswi a zamilo ma swi kona lani o editini ku komba ku i ntiyiso leswa Zamlomo ma swi vo Zamlomo hi vitira track mos ya ex ta vuya Mthimbani kahlekahle a nga tlhariha kahle. Okay, moya ka gagashi i vona ku gagashi i ri swi fambisa ku yini. Okay, one person called me lani nga tshama ni ku vanhu swi siwana mi kotele bands and if you get angry ma amta van'wana heyi va va na swo dya. Okay, we gagashi va ku tela wa delela hi lava ku hlakata i ntela hi milenge wo hi benz yane nyimpi ya Mthimbani Gagashi yane mayivo. I'm 20 years in the game yet moon i tsandzeka no kera misisi Let's engage in real fights, which is poverty, not this shit your fame not likes, not for kids or madum. swiri loko u huma giyani i ta hamba i perfume giyani a bush a bush a palavula pala yane. Okay, a swi helele kwalani ke mona mi twisa na beef ya mutimbani leyi a nga yi humesa. Mutimbani i Cinnamon Park. Xerha nkumba na sesi wa wena na u nga smile matini ya wena xerha khala na baki ya tshinya vantshwa and still ma khome timitini mi tibyela ku tsandzekisa screen saver mina ala ni ri hawa u nge ni koti mrepa a wu na yona powa a va ndangi mhaka ku ri ndzata xawa ndangi wa karhi dokiche every hour a pfuni nchumu na ka mina u va cawa mi nkarhele pizza u nga ntsweli powa xilo xo kala tesi xo twala flawa wa njahela u twa mroho ya tinyawa brurumenta ku murhanga ku ndyankawa khomelela graveleni phela wu tawa menta ku endlela vutomi bya masawa tsutsumela kereke na vaxitawa ku wisa mina motherfucka mina ala me antumbele hi beat I keep it real motherfucker represent the street shit homeboy the way nga bisa swo loko yi maxiwana mfene ti ri bluetooth connected ni direct the music video on my cancel loko ni vona fekari ku fana xidumbu xa mkekulu every time ni khoma mic swi balansani swo swa we swa khonyana nga ku bereta eff spam xa me saloon holiday white shave ala mahlweni ta yi siya na hi style ya J John plus world people lowo karhi u cina tipatipa ku swa bova e va sex tingoma ta stakisi and now you mind the. Okay, beef ya mutimbani ya lela kwala swi komba la mahlweni nga hayi subscribe ban leswaku u ta kota ku tisela mahungu yan'wana ya ka gazi lama nga rhanga. Ayee, ayee, papa peni ayee.